se wuni akwa amukire mu a ema wani nye se wuni akwa amane mu a ema wani nye se wuni akwa ahohiehia mu a ema wani nye na dia sesa wo ye ne se se wuni akwa ahukire mu a da odadi fa kire no se wuni akwa ahohiehia mu a da odadi e fa kire no se wuni esu a ye obi a ubetumi acheche ne wure. Se komdi wunu bia ya obi a obetumi amano aduane die. Se wunu bi hu daso a ya obi a obetumi afra no ntama. Se wunu bi nan sisi fomo a ya obi a obetumi asa ne mpaboa. Se wunu bi yare a ya obi a obetumi akonomo a amano nya yare sa. Se wunu bi ko hawo ne amano ebie mu a ya obi a obetumi agyinam akoma wunu a. Enye obi a wunu akwa ahoyahia mu. Na osi gusu o ebi before ya de no no se wo se obi ho akse no pa bi before na ya si gusu na ya sire hey ayam from so akase ya pa na ya ye no se wo nua call how ne ma na bi mu a su manon na ne ato nua no ebetumi ato ne asie no ebetumi asi enti na se ato nua na se wo nua su na se wo se no a hwe ne wo se wo ebetumi ato. It is a tunia men say. Satunia, fa yam sisia found some bow yamness to go radeso, seurati, diminia e frio haumum, diminia frama niemu, e frise, e via se. O biane bra, o siana mania. And untina, semesia mania, kaime wom pai boom. And then, semesia misua, ye obia, o a bit pamanua monisu. And untina, semi dabe bias and ipada, aya kaime, ne viasi abrabono, and tohoda kusiviasi ye. Abrabosa. And in this home is sent, me says, and I meet dear, and mania on one, na answer me. The ebedrum may be also betting me a sess and our dee. Ebedrum may be also home to me a dasso. And untina. Se wo se meme ho da so a mensere me. Se wo se me ni adwuma ya mensere me. Se wo se me Yesu gani a mensere me. Se wo se mabra bo ye basa mensere me. Na e ya brabo no si abo mprenu de ko. E bia na wo no si abo anopa. Na me so me no si a ebe bo anwumre. Enu ti situe bi situation bia ro nipa be ko bia no. Wo hu na mensere no. E hu boda ni ento no bo. And who but any answer no, ne we are say, Unimo we ye. So Unimo we ya, and Kaum who be senator. So Unimo we ya, and Kaum fa be a man ye answer no. So Unimo we ya, and Kaum fa be aria wa yaria answer no. And fa be aria senator, ne we are say, Unimo we ye. And we are near some, and we are an onia some. And we say, Unimo we ya, and you who be our yamo bar, mania mobo. Unimo we ya, who be our yaria, buano, mensreno, mania yasa. So Unimo we ya, no who be a comdina, mania dianini. Now also so, Unimo we ya. A bet to me at all. Na se towa say en obeye. E wi ase from away and te wada. Enne enna wa bra ba ye ye. Enne enna niema e kosuman. Na ebetumi ase sa, ebetumi atane. Amna kodrum rebia. Wo wa bra po. Ebeye basa. Na se koye sansoa na he ene ugina bia. Onia wutie me wo fagima eno a ene meeting. You also any dwabin this year. Enna no pay ma futu temene se. E wi ye. Any assem. And until now we appear, Shane Hun say, also that we are yet a baby who say.